Bukela ikopane esikhathini sayo esisha ngehora lokuqala njalo kusukela ngomsombuluko ukuya ngolwesihlanu. Uma ufuna idumisa invakashele enkonzeni yakho, bhala bese uthumela i-email kukopano@dumisa.tv.